Simon's Manzo.
Ufuna ukuthi ingqumene ngiyithathile alikho ke isoko noma sicikwa zona akekho umuntu ongawenza amaphutha ufakazi umntwana waphenda ngayo ongasekho emhlabeni ufakazi undloko balevukudla amadoda ongasekho emhlabeni ufakazi uMandela ufakazi uphikisa kaSeme ufakazi abahola bakhona ufakazi uJacob Gedlehleke sazuma esenkandla alike sokwala nasici ngakho ke kuyenzeka ukuthi mawumholi uthathe inqumo ezojabulisa abathisi abanye bazobajabulisa ngithi kulabo inqumo mina ngiyithathile ngingakayichazi zokwazi ukuthi mina hayi kwenza kwethu ngiyaxolisa kulobo abanyatheleke kabi ukuthi kungabi phophula kubona bakubone njengokuthi mina umuntu ongayithinta imizwa yabo ngoba le tshwala bamagano okuphethe uhulumeni njengamanje iposition thina sikuyihola njengabaholi bomphakathi uma uphethe umphakathi nomphethe ward uphethe ward yabantu be-EFF uphethe ward yabantu be-ANC uphethe ward yabantu be-ATM uphethe yabantu abahlukahlukene kodwa once you are the leader of the society that means wonke umuntu okhona lapho umphethe ngakho-ke uma kwenzekile mina otholakala ngiphuma ugabavu sekubonakala mina ngimasaja iqembu lithize lezepolitiki kuyiphutha lokho ngicela ukuxolisa kakhulu kulabo akuzwelile kubona ngoba bayangethemba mina njengomholi njengomuntu futhi ongeyeni sopolitiki ukuba ngusopolitiki ogqamile nje phela nje yabona nje phela nje phela ke isibhudla hawu hayi ke cha ngabe hayi I don't have a reason to apologize but I have a reason to apologize even uJulius Selo Maleba mfowethu to remember ukuthi in our generation mfowethu ukuthi iyangithinta le nto ngicishe ngibe emotional okwangempela futhi ukuthi iyangithinta le nto kaJulius Malema mfowethu ngoba kubalulekile ukuthi amehlo siweqise singabuki manje kuphela in our generation ayekho usopolitiki ofana noJulius Selo Malema in our lifetime that ever existed. UJulius Malema yikho into angakazi ayikhulume. Into angakazi ayikhulume kayikho. Enhle nimbi. Nefanele yenziwe, ifanele kufohlwe kuyona, kubhuldozwe, uyikhulumile. And then, wamisleadwa abantu abathize. Ngendlela abamisleade ngayo. Kwenza ukuthi ke mhlambe ke ubudlelwane bethu naye bugcine suba extreme naye wathatha ngamawala wagcine sengena elawini lika baba washisa umphethe wagcina naye ngiphucwe imoto ibe usikhotheni nami kwasekufanele ngidefend ke ngamaketelo nezinto ezikhona endlini ngithi ke njengamanje mfowethu Julius Malema nabo bonke abantu be-EFF abanyatheleka ngamza kwethu maduzani sizohlangana noJulius Malema esikhulume njengabaholi ngoba mangithi mina kini uma sesiluyile sahlala phansi singabantu bamnyama asiqoqaleni nje sigezana amakhanda siqaqana izitishi bese sifuna indlela ukuthi sifundeni kulokho esiyekho we must learn and we must indeed learn.